bisharar Allah da gaskiya saboda ka gaji mulkin sa
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.